Huri rawa ke ki ngā take whare, ka tahi anō te minita I ngā take whare, ka pānui mai I te rautaki, e tūai te hia mano whare ki torohe o Paerata I te tonga o Tāmaki Makaurau. Hei tā Phil Twyford e 50 mano tāngata kā noho ki ngā whare ka whakatūria ki Paerata, hei roto I te tekautau e tū mai nei. Nei rā a te Okiwa McLean.
Kua whakatakotoria e Phil Twyford, te wero.
The first thing is that we have a minister now who accepts there's a housing crisis.
Ko te hiahia o hananga o Tearoa kia whakatūhia ngā whare 30 mano hei tāwharau I te 50 mano tāngata ki Paerata I te raki o Pukekohe. I roto tonu I ngā tau te kau ki tua.
The housing market has seen massive failure at the affordable end. And we're going to intervene in the market to fix it.
Kei te rangahau tēnei pukenga I tētahi kaupapa e aroana ki te whakatika I ngā take whare hapori anō hoki I roto I ngā taone, pēnei ia Tāmaki he renga waka.
Our focus for the Mātauranga Māori team is to look at what those impacts mean for Māori. So there are a number of issues, but primarily as affordability. And that's the case not just in Auckland, but all over the country.
Engari ko te pātai nui ka mātua I te tekau tau.
I think governments can achieve anything that they commit themselves to. Go back 30 years and we were the first country in the world to go nuclear free. So that was a big risk on the part of government, and I think the same kinds of risks need to be managed in terms of addressing poverty and homelessness.
Me te aha ko te kāinga koretanga kei te kōmata o ngā whakaaro o te minita take whare hou.
Places like Rotorua and Tauranga, extreme levels of homelessness. And so we're not going to let the grass grow under our feet on this. We're going to move to address this problem and make sure people are decently housed in those places.
Kei te whakawhiti kōrero tonu te minita kia hananga Aotearoa, engari te āhua nei he tau ore ore te hāre ake nei mo Phil Twyford. Te Okiwa McLean. Karere.